DRPS
Ginapakilala ang eksperto kag masarigan nga manug imprenta regya sa San Jose Antique. Calibjo Signs and Prints. Sa Bantayan Road, Barangay 2, San Jose Antique, sa likod kag Centillion Building. Calibjo Signs and Prints, ang may pinakapino kag may pinakasiri nga tarpaulin printing, kag may kaugalingan nga moderno kag manami nga makina nga ginagamit sa pag-imprenta kag inyong tarpaulin. Heat press t-shirt printing, panaflex signs, streamers, signboards, kag stickers, kag nagabaton man kag computerized layout, kag silk screen process. Calibjo Signs and Prints, ang presyo, barato, kalidad, sigurado. For inquiries and orders, please contact 0917-771-2583 or 540-8014 or visit FB page Calibjo Signs and Prints, owned and managed by Mr. Jerome Calibjo.
DRPS2.
Calibjo Signs and Prints also offers embroidery of your textiles.